God is good all the time. One of St. Paul's co-workers was a man called Luke. And in one of the letters, St. Paul refers to Luke as a beloved physician. It is this co-worker of St. Paul who is believed to have written the gospel according to Luke and also the Acts of the Apostles. In these two works, Luke documents the story of Jesus, followed by the story of the early church. And if you read these two works, you will realize that there is a smooth flow and continuity. We owe a great deal to this co-worker of St. Paul. God is good. In the first reading of today, Paul is writing from prison at a very vulnerable moment in his life. He was in prison and he was not sure of coming out alive. He has a sense of himself as coming towards the end of his life. This is where he says, I've fought the good fight. I've kept the faith, I've finished the race. That which remains for me is the crown that the righteous judge will give me. So he wrote this letter during a vulnerable moment in his life. And there's one thing that is coming out in this letter. Paul mentions those people that he worked with, his companions. But it is unfortunate that some of them left him during this vulnerable moment. He says, Demas has gone to Thessalonica, for he loves the world. Christians has gone to Galatia. And Titus has gone to Dalmatia. Only Luke is with me. God is good. Paul is mentioning people he has worked with, his companions. But some of them abandoned him during his hour of need. Only Luke proved to be a faithful companion of Paul. He stood with him even during those low moments in his life. Whoever finds a faithful friend finds a great treasure. You are lucky if you have a friend, a companion, who can stand with you even during your moments of crisis, during low moments in your life. Luke gave St. Paul a shoulder that he could lean on during this moment. So he's depicted as a faithful companion of St. Paul. In the gospel reading from Luke, we find Jesus sending out the 72 others. He sends them ahead of him to places that he himself would visit. And he charges them to preach and heal. God is good. He's giving them opportunity to participate in his work. That work which he himself came to do. Preaching and healing. Tells them as you go, preach this way. The kingdom of God is very near to you. And cure the sick in those places, those towns, and cities that you will visit. He does not send them out as lone rangers, but in pairs. Two by two, he sent them. And he tells them that the harvest is great. Pray that the Lord of the harvest may send many laborers into his harvest. In other words, Jesus is telling us that the harvest is great, and this great harvest can only be brought in if people work together, not in isolation. God is good. Dear brothers and sisters in Christ, in the first reading and the gospel, we see what we call a collaborative ministry. Jesus involving others in his work. Paul also mentioned people he has worked with. Jesus, who was both God and man, saw the need to involve others, to work with other people. He's teaching us how the church should be like. Remember, one of the reasons why the ministry of Jesus Christ was successful, was effective, reached all the corners of the world, it is because he involved others. It was a collaborative ministry. And this is why after his death, there were people who could carry on the mission. God is good. Somebody said, if you want to go fast, walk alone. But if you want to go far, walk with others. In the church, we should work as a team. That collaborative ministry, which is coming out in the first reading and also in the gospel reading. No one in the church should play the role of a spectator. You're just looking on from far as others do their best in the church. Even in the business world, I have seen business empires surviving after the death of their founders. The reason being, they involve their family members. I have also seen business empires perishing after the death of their founders. The reason being, there is none to carry on its activities. In anything that we do, let us learn to work with others. Let us learn to involve others. What happens to a church or a jumuiya where one person runs the show? What will happen to that church, or what will happen to that jumuiya if that member dies? Ask yourself that question. The jumuiya, will it die after the death of that member? Learn to collaborate with others. Jo Christus wetena, kawuono watimo sao mar Luka mane jandik injili. En achiel kuom jogo mane okonyo Paulo e wuodhe mar lando injili. Kendo en miwacho ni en manondiko injili mar Luka kaachiel kod tich joote. E injili mar Luka omiyowa sigand ruoth, kaka nonyuol ruoth, tich ruoth, sand ruoth, tho ruoth, kod chier ruoth. Te tije mar ariyo ma en tich joote to miyowa sigana, kaka kanisa nochakore kendo kaka kanisa nolandore bang' tho gi chier ruoth, ka chuny matakatifu mane ruoth ochiko ni nomi joote, koro ne tayo joote kendo gilando wach maber mar ruoth e tung piny. Luka nomiyo wafwenyo gik mane opondo ma ok dwa fwenyo. En e Luka mwatimo rapar mare kawuono. E somo mokwongo, wawinjo kaka Paulo koro chopo e giko mar ngimane ka en e jela, kendo ndiko ka en e jela to ndiko ne Timotheo. To e kinde manondike barua ne ngimane ne ng'awo, nikech ne en e jela kendo noko en gadieri nodhi wuok kapod ngima. Ma e kama nowacho ne owache barua ni, nasekedo lweny maber, asetieko wuoth, aserito yie, kendo gimodong' na en osimbo ma Nyasaye ma jang'ad bura makare nomiya. To ok nomiya kenda, to nomi koda jogo duto morito biro mare gadiera. Koro en ng'ano maneno ka giko mar ngimane ochopo. En ng'ano mwanyalo wacho ni ngimane koro ng'aw, nikech gikone mar ngima e piny ochopo e seche mondike barua ni ka en e jela. Teko wawinjo kotajo luongo jok moko mane otiyogo. Achiel kuomgi ne en Demas, mawacho ni koro nikech ohero piny osedhi Thessalonica. Mar ariyo en Kreske, mawacho ni osedhi e piny Galatia. Mar adek en Tito, mawacho ni osedhi e piny Dalmatia. To tieko kowacho ni Luka kende emodongo ka. Nyasaye ber. Luka kende mwadongo ka. Koro Paulo kare temo nyiso nitie jok manotiyogo, nitie jogo manowuothogo, moluongo gi nyingegi. En mana hawi marach ni seche ma koro ngimane ng'aw, kata seche manodwarogi moloyo jomoko noringo we, mak mana Luka emanodong' kode nyaka tielo mogik. To ma e Luka mwatimo rapar mare kawuono. Kare momi wacho ni ng'ano moyudo osiep madiera ojahawi, kendo chalo ng'at moyudo ang'owa kidi manengo ne tek. Osiepewa moko seche moko inyalo wacho mana gin osiepewa, kata ka ochopo e tielo 12 to ok ginyal chung' kodwa. Gin jowai jogo moyudo osiepe manyalo chung' kodgi kata seche e tielo 12, kaka Paulo noyudo osiep machal kamano kuom Luka. E Injili be wawinjo ka Ruoth ne oro jootene 72 mamoko. To orogi nyime e taonde kuonde ma en bende nodhi wadhi limo, kendo chikogi mondo gidhi tim tich ma en owuon nodhi timo, kowacho ni kudhi landuru ni piny Nyasaye osechopo kodu machiegni, kendo wacho ni uchang jotuo. Magi gin tije mane Ruoth owuon timo. To waneno ka chako miyo jomoko thuolo mar riwore kode e tijni. Nyasaye ber. Ang'o ma gini puonjowa? Gini opuonjowa. E somo mokwongo puonjowa, kendo Injili be puonjowa. Paulo notiyo gi jomoko, noriwore gi jomoko e tich, nokotiyo kende. Kendo momiyo wawinjo kotajogi kata koro sa ochopo machiegni, sa mar weyo piny. Oluongo gi nyingegi. Ruoth be wachako waneno ka ok oti kende, to bang' ka noseyiero jootene 12 to chako luongo jomamoko. Gini puonjowa ber mar nywako tich. Ber mar nywako tich. Nywako lwede tich. Ng'ato nowacho to en adiri makar kende ni kidwa dhi matek to wuoth kendi, to kidwa dhi mabor to wuoth gi jomoko. Achiel kuom gimomiyo tich Ruoth nokere kendo nochope tung' piny, nikech Ruoth nok otiyo tijni kende, notiyo gi jomoko. Emomiyo kata bang'e ka nosetho, nitie jogo mane podhi mbele gi lando wach maberni, nikech nitie jogo manonywando, mano owuotho godo kendo mano oriwo e tije. Atieko kawacho ni e gik moko duto te mwatimo, wapuonjre tiyo gi jowetewa. Kik ibed mana ni ichung' kendi. To bende jogi gini nyisowa gima kanisa onego bedie. Kanisa onego bed ni en kanyakla ma ji duto riwe lwedo. Nikech owacho ni keyo duong'. To ka keyo duong', inyalo kae mana maber ka ji oriwo lwetgi, oka jomoko chung' ka joneno. Kidhi e spot nitie jomoko ma gin gineno mana kaka ji tugo. Atieko ka wacho ni kanisa ok onego bed ni jomoko bedo mana ka joneno. To onego wanywak lwedo e tich mar kanisa. Adiwi makar kende ni kiketo wang'i malong'o, tibo yudo ni kama ng'ato ema time gimoro achiel, otimo gimoro kende moko riwo jowetene, bang' ka ng'ano osetho gino podho bang'e. Kata wala mang'eny ma ng'ato ochako ohala to dhi maber, to ok onywando kata family members ne, bang' ka osetho ohala no biro podho kendo biro luwe. Kwadonjo yore mar peni, to ohala kami nya yudo ka ng'ato loko ohala to nywando joode, kata bang' thone gino biro moko. Nyasaye ber. Jumuiya kata kidieny kata duol ma ng'ato achiel ema en emong'eyo gi kaka itimo gik moko, apenjore to jumuiya no kata duol no kidieny no, chieng' ma ng'ano notho jumuiya no nochal nade ka jomamoko konywande tich? Walaw Nyasaye mondo, kendo wakwa Nyasaye mondo miwa chuny mar tiyo kanyakla. Duong' obede ne Wuon, ne Wuoyi, ne Chuny Matakatifu, ano bed ka kuongo kendo kawuono kendo ndalo duto.